Who's Zaz?
Somebody on a photo?
Yeah,
And in those cars, we squandered a landing last year. Even a bank. As it has in your woods, you can't pay a bank here in Lambert. What I find in things, I mean, it's a gale. Example. Our bank must find a man song. You bank a little bit so it's in it. So, song must keep a man a bank in the Lani bank. Okay. Yeah, Leah would think. Leon Dorian Zara. What corner would triple them? Oma Bitcoins. Who can triple them at a say? I'm a bit. Or 7 hour bitcoins a pay. I'm a bitcoins as well as it is just in the year. Bitcoin, the currency, you have to pay. You don't have to pay for your sand and then you run. And the hammer, you have to pay for your 7 hour phones and around the parts. And a corner will go my bitcoins, I was to win a wallet to work.
Yeah, my dad's like.
Yeah, I didn't tell that. Okay, that's not good enough. So, call a low triple M, who call a low triple M, 100% from a bitcoins. Low 30%. Low car, 100%. Babetti, spoon of bone with the cuzzo when they are in. Who must sit in about 100% in here? Unfortunately, I'm going to go to Alana. What's about Val? But I said, oh, Val. Baba Jenna Bandit, okay. I'm going to go to Alana. I'm going to go to Alana. I'm going to go to Alana. So, say, oh, Val, low triple M. Low 100%. Should see abantu bathuka sebayitshela ukuthi kuhamba lo triple M lo ka 30% one of all abantu bonke ama members a triple M ayisefuna ukukhipha imali kanye yonke into eyenzeka ke lapho bay freeze imali because ukuba bavuma ukuthi bayikhiphe imali ngiyenza kanjani ukuthi sikhiphe imali sonke ubani kanti uzonika omunye because it's 10 it's like a donation. Odinga usizo uthola usizo ngaleso sikhathi. Usuke uthola futhi omunye oyimember ongaphakathi kwesitimela. So mase sonke sikhipha imali, ubani ozonika omunye imali. Kwangenzeka ke lokho kuba phela bayifreeza le imali abantu. Ilonto ke yena. It's not ukuthi babaleka nemali yabantu. Awukazuye indawo namanje ukhona. So abantu sebefuna imali yabo le efreeze. So wase kuthiwa ngoba i-system ayibalansile njengamanje. Fine imali ikhona. Sidinga abantu abazojoyina. Njengoba shilo ukuthi lento lena into ye donation exchange sishintshana ngemali sishintshana ngosizo la ukuze sonke sithole imali njengoba siyifuna sonke kuze kube kuyomele kube nabantu abazongena bazofaka imali ukuze bekwazi ukusibenike le imali kuqhubeka ya kwenza ngala kanjalo hey ikhona
umbuzo wathi ngizongiphuza mina ngiyacabanga usengisolile impela njengoba ichaza le ichaza ngokulwazi lami nabe ngicabanga ukuthi u-Triple M wawo bengazi ukuthi usakhona uyayibona nto lami which is a good idea ngiyafisa ukuthi ngijoyine
no laba abagcina bevalekile imali yabo kuzobuya manje abakazi ziyithola
no bakhona abayitholayo bakhona abangayitholi because into abayishoyo abayishiwe ukuthi yalethwa ngisho manje at least asithole abantu abazojoyina ukuze sizokwazi ukubalansa i-system bakwazi uma kuphuma imali kube nemali engenayo ukuze ibalanse ya because ukuba bekwazi kwasekuqaleni umgwevele beyikhiphi kodwa lokho kwaku-impossible
akwahle ngeke ngithi mhlawumbe kukhona ongagcina imali yakhe ingabuyanga aphinde kuqale phansi futhi
ngiyakwazi ukuqala phansi
uzoqhubeka kuyona le
la mu-register ungena nayo intombazana khona iwebsayithi kufunakala i-email address kuna le phone number kuna ma-bank details kuphela kuyangena idini nakuyangena